Suk'emvakwami Nototo mandwengu
Wenza nto
Mwibangela mapati Suk'emvakwami Nototo mandwengu
Wenza nto
Mwibangela mapati